Nigeria movie na come here heart. Anyways, the egg when I find nine be this. But before when I take him, but when I go find me something now before I go take him.
Hell, like this now. Let me rush and take it so that I'll marry the princess.
What a smart move.
Hey, how many times would they tell you?
Ah! I said it. Nothing an Hollywood movie I come here heart, Abi. I want to for eyes, Abby. Even if that one go come here, she can't shake body like snake. Last, nothing go come out. Back to what we were saying. We can shake body now.
Don't be that kind, buddy. Okay, I will give you 500 naira. Just chill, okay?
From the one, I not just like you. I don't like you at all.
All right. Be like saying I don't take the friend from here, I will give you, thank you.
No, no go add them anything.
No go add anything.
Now the egg be this.
Not be juju be that. Sorry, may God not allow them anything. I am who I do,
man. Ha 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 ha